imana ndondorumenye ibyo nkora byose werekane uko ndi kose nifa tukonari werekane uko ndi kose nifa tukonari
dondorera uyu mutima niwo
atabona aho mwijimuba umuti mukangutse uzi nutwicya umuti mukangutse
you queen.